koko kai kwa bola batumela kaka yena wabahlulela Yehova ikoko kai kwa bola batumela kaka yena wabahlulela
Kunene kukateka niti tswalo, swita nila zela.